gone. Yeah. Oh,
ubabumhlongo bamyuza baphinde bambulala nge-frustration ne-stress asitholayo bemyuza bemenza isithutha. Ubabumhlongo wasesitenga uzomkhumbula esephalamende wagcina ehambile emhlabeni ngenxane na ye-EFF no-Julius Malema. So umbono wami mina njengesakhamuzi saseNingizimu Afrika, hhayi njengo-president wamabhinca, hhayi njengomdidiyeli webutho, akufanele kube khona umuntu walelizwe nomuntu wala KwaZulu-Natal ongavotela iqembu kuthiwa i-EFF ngenxa yokuthi bayiqembu elibuswa ngokudictatorship lukamayibuse. Njengoba ayiphuma amafinyila nje uMalema, wayephuma amafinyila ngenxa yama-drugs awasebenzisayo, uyeke ukuthi mina ngathi vuthu nami ucasuka kwami ngokwesintu sakithi, nami ngathi ukusukuma kuyekeka lokho. Kodwa ama-drugs lawa awathola kubantu abasemazweni angaphandle, yingakho ethi ababe yingxenyeni ngeZimbabwe Afrika, ngoba uthola ama-drugs kubona adle ama-drugs. Ngakho-ke uma sikhuluma ngokuthi amabhinca ayintsha kuphela kulelizwe engenayo inhlese nomlando uyidakamizwa.